On the margin of a river, washing up in silver spray, we will walk and worship ever on the happy golden day.
Je bioma no pito we na ba na dete. Engineer Chief Dana Wachukwu. Onye isi n'ezinụlọ ugbu a bifo anyakawa na ka ọ parịa ego ịnabatazie nke ikpeazụ.